Yes. Our stop was also come out. Aha, top high traffic light. Ewo obua Kumasi and kan kwantempon kase so. Se wo hwe sabre ya yama off. Nanka enya hwe kwa na di se MTT di fo gina ha timi direct traffic man yama kon kan. Nanso ebi ni ha. En ti abaya wo gina ho to nsuo. Ano no ankasa e direct traffic nkakra akra. Enya na dwuma en ti di oya no. Wo fo so bi ano oye. Obi beka samra kwa so eni so oye. Nem so aja. Sai yama off bia na sa wo hwe se ne. Pinche pinche koso ha akenkafo ne ntama. Aya na no de nanso abaya tu no husi ho yi. Bibia koso kama 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 kama.